2,000 years later.
Bruh. Bruh. Nani? Omae wa mou shindeiru.